Uri Maha Nandero Bodimu Abaso Sala
Thank you.